Jen duguja utan kokoro de kelanga dugi wono mimi ma dabali ban o kama anyanga wuli ga jobbe aw kuna fonnima bietene utkalo kleta ani duru kibara tilman flabe ambulo amena mi wola wala lindi aw ma fo aw sigero la second temps publicité ko fe am nyon soro
puissance
nyege minan chenyuma kologele mununi sumina mau kemeka na naibi wallahi akara auka ni misi wasa kama au be damaga kala na moins 20% ayu wole udaga doneno kalaba 94 94 20 01 be kalu damado bo mali kono don a chama tu kemeka la nyine go france ga taka bo mali dugu koloka ko fara mali jamana marabao yere ga la nyine ka ola france jamana marabao yaye ka foko chena ku negeti mali ona tu go sabula ko mali o meka la nyine minyine uyoro ka beti ga sabati anno asoro ulu yere bolo ulu be ga chama ge baraina mali onko kulu mason koi ko barain tika ka ketula ore kama uye jema la donia kuka tagali tina sega ke kili kili kami na kalu damado ke kaula donia kafo kunu utukalo kilitan anduru Francis jamana marabao ye jema la donia kuka kelekeche tomu tuwe malidugu kuluka ku betara ola ni watina amsega afo Francis ka ma kilente malidugu kuluka kulakana kukuma ni bete meni bulu ni ngoni nyeshi me minisma mauma kuwa takabo mali dugukulo sanfe ben le servo alega tomba mime no ulu kemeka ulika jo bari sabati wala sa ola nyini mesega sabati ni konu labana togo togo ame bogo oki wara jelundi auma HDTV la jebo ni ki wara goma mbaye amena minda au kuloka anga shifin dongi dala mbe ni awole toko ere Mamadou Gassama ga rapper toko e Gaspi ka bela jene na done ya mali rapper bela jele ka fara Gaspi ere so mauka malien bela jele ma ma bi soro ka Gaspi don anaka dimaya be dusuma ka shileno ka kunge ko Gaspi bamso kala ga kalfam nala Intumaina akerefe mau chaman kemega gere Gaspi la wala saka seka kumau fai noe jikisiki kumau ye a akilipi seka sikitoko mina sabula na me jati mneke ama ye ka fo Gaspi atu gereme kosebe a bamso la inafo iba wani fene tu kemega atake toko mina HDTV la jebagao anga jega doke fanta gino ye ko alaka njina la ka daero sumaya femye ni mania ani sabali alako di bela jelema Turali baro beke bitrata doena utkalo kleta ani woro 16h wati Gaspi nga duba kono kalabankoro plateau la HDTV la jebaga onin ki wara tellement net wambolo ka di awma aw solento HDTV la ay tourani video ni like ka commenter ka partager o drone be fanga do awna jien dongo do ka aw ki wara akan soni ki wara wara la bisou la ba